Bujumbura ndabya
nta mukuru w'igihugu gushika uno munsi dufise
ntakura ko n'umuntu ntiturarya tutararya
sinzoguha
tutararya
ngo hageze
sha
aha rero
tutararya ntakura ko n'umuntu
mugamba niho bavuga yuko ngo bakoze ubugari ibiraya
ubu baratutse mu mugamba ntogere ndibwe bya kera sha hari yakatse mukabona urumva tutatavaje sha mu mugamba bavuze ko bakoza ubugari ibiraya none rero turi mu mugamba rero ehivyo batugize turaje kuryama bukeye turasubira turazunguruka turadutembereza hanyuma hagera n'ubundi kuja gufungura.